Thank you. Everything was in order. Ama delays ama nani. So ngithinqale before start asiyasebenza simhloniphe sibonge sixolise kodwa kakhulu ukuthi siqale ngalesikhathi. Asiba abantu abahlulwa isikhathi. Kodwa technically namhlanje sishayile. Ladies and gentlemen, please enjoy the show.
one. Mfuna ukukutshela bhuti ukuthi wena wabulala umngaka. Wabenza umhlabeni. Wathatha igazi lakhe waliphuzisa omantindayo. Ngenxa yobuhobho nomnotho ukuthi ucele.
Umoya
wakhuluka
yini? Yehlisa umoya tata. Khulumela phansi. Lezi zinto zokufuna umsindo.
Lalela laphuthi. Pho mina wangilalelanga.
Ndiyaqonisa dadewethu. Nangangenza umhobho. Nangangifunda imali. Ngifunda amandla, ngifuna ukuphila.
Angibulani mntakababa. Waphuza igazi lami. Waphuza igazi elalingaphuzi. Waphuza igazi elalibiyena ngamandla kamvula inqangu. Ingakho wanele ukuphuza lami igazi mntimane. Wopha ngaleso sikhathi ngamakhala nezindlebe nangomhlobo. Waze wafuvukala imbala wahlanza ngisho amathumbu akho. Ngifuna ukukutshela ngemntaka. Angeke umthwese ubonga lezi zithwalo zakho.
Kumele ubonga thatha le nto.
Angeke kwenzeke lo.
Yeyi wena, yeyi. Ngithi kumele ubonga.
Angeke
thatha ubonga. Thatha ubonga. Thatha ubonga. Kumele ubonga thatha le.
Angeke kwenzeke. Ufuna ubonga mhlala abantu.
Yeyi. Yeyi wena dot. Yeyi. Thatha ubonga. Thatha ubonga.
Baba.
Bayatara, talaba,
Yahusei, Bani, Yofede, Bani.
Abango yabangoni bengoma izothe izothele yena yedwa oqokiweyo obekiweyo ukuba ame phambi komveli inqangi futhi ame phambi kwabangoni bengoma ayithule umakhethiweyo futhi umohlanzekileyo
Swamantaba, see first.
Roche Ramasebo,
Sifese.
Mswantile Lufuno,
Sifese.
Swagane Msisa,
Sifese.
Mbapesa Mane, Mzoni Daniel Nkonyane, Siakulela,
Sifese.
Baba Mabilita,
Sifese.
Mafogofela,
Sifese.
Henzi,
Sifese.
Nyabose,
Sifese.
Sifezeni
makho samakho. Sifezeni
makho
samakho. Sifezeni makho samakho. Sifuseleni abantwana abazothanda bawulangazelele umlando kaZayoni bawulobe bebenze inhliziyo zabo bese bawushikelela phansi bawulobe waziwe izizukulwane nezizukulwane bakhumbule ukuthi uZayoni yindlu yokuthandaza uZayoni yindlu ekhethekileyo yindlu ebiziwe yindlu ethunyiza
sifezeni
Abangoni Bengoma.